Nina behle ngosmart kapas namanxeba sagudla ivuna libumbene lokuqala ihora nazi indaba umkhondla ke uyaphuphuma okwakho kumele ukwenze ukungiboleka indlebe nazi ihamba phambili emini nje.
We are a constitutionalist, we are a constitutional state. The Democratic Alliance has stated that they subscribe to constitutional principles. You see, and if the president want to extend his prerogative to other members of parliament who are not members of the ANC, like he did with Patricia de Lille and other former presidents of the ANC or of the country did in the past.
I-ANC sicizelela ukuthi angeke ivume iziphakamiso ze-DA mayelana nekhundla engaphezu kweshumi efuna ukuyithola ngaphansi kohulumeni wobumbano i-GNU kuze kube manje izwe lisalinde ukumenyezelwa kwekhabhinethi elisha okumele limenyezelwe umengameli.
The purpose of this march, we are here to voice our anger and disgruntlement that there is one suspect that is appearing in court in connection with the theft of our voters, MK.
Amalunga MK Party amashele enkantolo yemantshe eMgungundlovu KwaZulu-Natal namhlanje ekhala ngobuqotho bemphumela yokhetho lukazwelonke obelisungethwe ngenyanga eyedlule. Oyilungu lesigungu esiphezulu se-ANC uRonald Lamula useqagule ukuthi uma kungagcina ngokuthi singatholakali isixazululo ngokwenza uhulumeni wobumbano i-GNU usebenze ngendlela efanele, i-ANC izokwamukela ukuba iqembu eliphikisayo ephalamende. Ukungavumelani phakathi kwe-DA kanye ne-ANC ngembandela efunwa yiyona i-DA yikho sekubambezela ukumenyezelwa konqongqoshe abasha bephalamende.
Kubukeka sengathi zikwangqingetshe ingxoxo zokuvumelana ngohulumeni wobumbano ngenxa yembandela efunwa yi-DA kuhulumeni we-GNU. Phakathi kokunye okufunwa iqembu ukuthi labelwe ongenani ongqongqoshe abayishumi nambili beminyanga ephezulu. Ulamula ubona sengathi i-DA ibambe ngobhungwane onke amaqembu asezivumelwaneni se-GNU.
DA's letter firstly is against that because it's now a demand of some sort. The president must go to them, engage with them and say, this is my line. The second part is that they also want to say when that prerogative has been exercised, the president must appoint a minister or a deputy minister in line with what they want, including DGs. For their party. That is now to federalize the state.
Ulamula uqakule nokuthi uma ngagcina ngokuthi kubuntshe ukubunjwa kohulumeni wobumbano, i-ANC ngeke ingabazi ngokuthi ishenxe bese iba yiqembu elikhulu eliphikisayo ephalamende.
As we said from the onset, Clement, of these processes, is that there were various options. We ended up with this option. If everything fails, we are, as the ANC, still available to be an opposition party. But we want to ensure that the South African people are in a stable country, that we do things in the interest of the South African population.
I-DA isamile kwelokuthi uma kungekho kuvumelana ngalokho ekugaqele kuzwelonke, lokhu kuzoba nomthelelo ukuthi igodla amandla ayo ukubambisana ne-ANC kuhulumeni wesifundazwe Gauteng kanye nakwaZulu-Natali.
Kusenjalo amalunga angamashumi amahlanu nesishiyagalombili eqembu umkhonto wesizwe agcine efungisiwe ephalamende izolo. Lo beyinhloko yamajaji esifundazweni Western Cape ogcine esusiwe kulesi khundla udokotela uJohn Hlophe ufungiswa kanye namanye amalungu e-MK Party. Udokotela uHlophe uzoba umholi waleli qembu ephalamende.
Emva kokuthi amalungu eqembu umkhonto wesizwe angamashumi amahlanu nesishiyagalombili engabanga ingxenye yokuhlala kwephalamende lesikhombisa emasontweni amabili edlule, ekugcineni agcine efungisiwe njengamalungu ephalamende. Leli qembu lithi selikulungele ukusebenzela izakhamuzi zakuleli namaqembu anombono ofanayo nalo.
There are parties that are participating in the government of national unity which have made it clear that they don't want to work with the MK party. That is regrettable, but the feeling is mutual. We also don't want to work with those parties which do not represent. We only want to work with progressive forces in this country.
Udokotela uHlophe owakhonjwa indlela nyakenye esikhundleni sokuba inhloko yamajaji eWestern Cape uthi usaqhubeka nokuphonsela inselele ukuxoshwa kwakhe yiphalamende.
I still hope that I would win the case because there are benefits. Remember, I wasn't paid anything by the government. Even my salary, I was just fired and treated like a dog.
Omunye ofungiswe njengelungu le-MKU Andile Mncithama osekuphele iminyaka eyishumi engabonwa ePhalamende. Umncithama ugcizelele ukuthi leli qembu alizimisele neze ukusebenzisana ne-ANC inqobo nje uma isaholwa uRamaphosa.
Ramaphosa does not represent the interests of the people. We are saying we will work with the ANC, but it must get rid of Ramaphosa because Ramaphosa represents the interests that which we are fighting against.
Malunge MK Phatha Mashele enkantolo yemantshe eMgungundlo kwaZulu Natal namhlanje ekhala ngobuqotho bemphumela yokhetho lukazwelonke olubanjwe ngenyanga eyedlule. Ukuzwa kwabanzike ngalolu daba sixhumana nentathelo yendaba zalapha e-SABC uMlondi wakwaRhadebe. Mlondi, asibingelele sikwamukele zakwethu. Ingabe la malunge MK abalule ziphi izathu zokusingatha le mashi futhi kungani eMashele enkantolo eMgungundlo? Mlondi, ngabe siyazwana? NgokwaRhadebe. Mlondi, Rhadebe, ingabe uyangizwa? Mlondi, ngabe yini isizathu sokuthi-ke amalunga e-MK avakashele
kumlaleli ekhaya? Siseni lapha phambi kwenkantolo enkulu yaseMgungundlovu lapho iqembu i-MK ize lapha ihambisa uhlule iy'khalazo zalo. Sikhumbula ukuthi okhethweni oludlule ngenyanga kaMeyi babe-complaina ngezinto eziningi ezahlukene ezikhona nokuthi bakhala ngokuthi iqembu labo linikezwe ama-results ekungewona, nabakhala kakhulukazi ngezinye zezinto zokuthi ikhomishana yokhetho esifundazweni saKwaZulu Natal kakhulukazi ayenzanga kahle, njengoba sazi ukuthi kukhona omunye wawo osebenzela ikhomishana yokhetho esifundazweni saKwaZulu Natal othe waboshwa, aboshelwa amacala-ke. Njengamanje singekazi ukuthi lawo macala athini, ngoba intatheli yomsakazo uNonjabulo Mdungo ungaphakathi enkantolo lapho esalinde khona ukuthi athole ukuthi la macala athini abhekene nalesi sebenzi sakwa-IEC. Kodwa-ke namhlanje bakwazile ukuthi-ke banikeze uhlelo lwabo lwey'khalazo kumeneja wenkantolo ephakeme yaseThekwini ubaba uZondi, osamukele-ke olamukele uhlelo lwey'khalazo ethi uzodlulisela laphana ku-Chief Justice wesifundazwe saKwaZulu Natal, njengoba-ke iqembu likhala kakhulukazi ngakho lokho. Kodwa-ke sizothi kusuka esithombeni sikukhombise ukuthi lapha amalungu ayo i-MK aphume ngobuningi bawo ukuzozama ukuveza ilaka layo, ikakhulukazi njengoba bekhalela ukuthi esifundazweni saKwaZulu Natal akungabe kufanele kuphethe abanye abantu, kufanele ngabe kuphethe bona njengeqembu le-MK esifundazweni ekuyilona elathola amaphesenti aphezulu okuwu-45% okhethweni. Asibuyisele izitambo ngakuwe studio.
Sibonga kakhulu-ke mbukeli lobe kuyintatheli indaba se-SABC uMlondi wakwaRhadebe. Kanti lolu daba libikwayo sizobe sikuphathele lona ngehora lesikhombisa kusihlwa. Alakaziwa ikhabhinethi elizohola elakuleli namanje njengoba izwe ngoba umengameli wezwe engakalimemezeli. Iy'ngxoxo zokwakha uhulumeni wobumbano ithatha isikhathi eside kunalesi ebesibhekiwe.
Igama elithi uhulumeni wobumbano seliphenduke undabizekwayo. Umengameli uSir Ramaphosa usazomemezela ikhabhinethi yakhe njengoba iqhubeka nje ingxoxo phakathi kwamaqembu ayishumi okuyiwona asevumile ukwakha uhulumeni wobumbano. Lokhu sekwenzeka kwaqagulwa ukuthi kungenzeka yini kube nohulumeni wamaqembu amancane makwenzeka ingaphumeleli indaba yohulumeni wobumbano. Ukubambezeleka kokwakhiwa kuhulumeni kuza emva kokungaboni ngasolinye kwamaqembu.
That government will be fragile. It would be in a position where it could collapse at any time. You see, that's the sad state of affairs, because according to a parliamentary system, it's in the constitution. If you pass a budget or pass a bill or whatever, and you don't have the majority, then the government must cease to exist.
Ningizima Afrika igcina ukuba ne-cabinet ngolwesithathu lwedlule ngenkathi umengameli evungiswa.
There are things that must be driven at a political level. Strategy must be driven at a political level in terms of the direction of the country. But who is driving the strategy now? There's no strategy, there's no nothing, there are no political heads.
Amaqembu okubekwe ukuthi akhe uhulumeni wobumbano ngaphandle kwe-DA anehlalo eyingamakhulu amabili okuyinto engavumela uRamaphosa ukuba akhe uhulumeni wakhe. Okwamanje iy'ngxoxo zisaqhubeka.
bathi ngeke bakuthole ukuphumula abazali beyisule engamashumi amabili nomuva ezaphangala lesibhicongweni endaweni yokucima ukoma enyobeni emonti esifundazweni Eastern Cape. Bakusho lokhu nje namhlanje kuhlangana iminyaka emibili kwavela lenhlekelele.
Lolu suku lwanamhlanje livusa umunye kubazali izihlobo kanye nakubangani njengoba sekuphele iminyaka emibili kwaphangalala intsha engamashumi amabili nomuva endaweni yokucima ukoma eyaziwa ngokuthi enyobeni emonti Eastern Cape. Kanti intsha yayiyobungaza ukuqeda ukubhala izivivinyo zayo. Abazali bezingane bathi ngeke bakuthole ukuphumula ngaphandle kokubona kwenziwa ubulungiswa kuleli cala.
As we mark the 2 years after the incident that happened on that fateful day at Enyobeni Tavern, it's still as if it happened yesterday. But we are trying to gather strength through prayer, because we know that prayer is powerful. So as much as it is so difficult, but we know that at the same time, we have to move on.
Owengamele umkhandlu obhekele ukuthengiswa kotshwala kuzwelonke uLucky Ntimane uthi kufanele kuqiniswe imithetho mayelana nokudayiswa kotshwala. Waphetha ngokuthi abaphula umthetho kufanele bajeziswe.
We need to come together with the police, with the liquor board, you know, with the liquor traders and community leaders so that we can find a solution to ensure that we do not allow a repeat of such, because it was known long time ago that, you know, Enyobeni was flaunting the regulations, but nothing was done.
Imindeni yezisulu ithi nethemba ngophenyo lwenkantolo okulindeleke ukuthi liqhubeke ngenyanga ezayo.
Mbukele sathi qwedo lokanti uma besibuya sizokuphathela udaba oluthi. Sekushone abantu abambalwa kwelaseKenya njengoba iqhubeka imibhikisho yokuphikisana nomthetho wokwenyuswa kwentela osususe omkhulu umsindo kuleli yazwe. Lolo daba lungezinye zeindaba esobe siyiphethe, siyabuya sisaye itolo. Asibingelele sikwamukele imbukeli ungabe sanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi i-ANC sigcizelele ukuthi angeke ivume iphakamiso ze-DA mayelana neyikhundla engaphezu kweshumi efuna ukuyihola ngaphansi kohulumeni wobumbano i-GNU kuze kube manje izwe lisalinde ukumenyezelwa kwekhabhinethi elisha okumele limenyezelwe umengameli uCyril Ramaphosa. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba yikhona naku-YouTube naku-SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba, nakanjani lezi ndaba engiyifunda bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. Njengoba nje emaningi amaqembu ezombusazwe okubheka ukubakhe uhulumeni wobumbano, inyunyana zithi kuzoba neyinguquko ezothinta indlela okholelwa ngayo iyisebenzi uma sekuvunyelwene. Lezi nyunyana zithi lokhu nje ingoba ikholelwa ekutheni ayifani imbono yamaqembu, kanti nayo inhloso yokwakha uhulumeni wobumbano ukuthi amaqembu abheke iyikhundla kunokuthi-ke kubhekwe ukuthuthukiswa kwempilo yabantu.
It appears to us that the obsession of the parties is positions, is about how, which percentage my party is going to get from this confusion that is unfolding and grab, take away. It's not informed by the prime obsessions, concerns that our people are facing. That's our fundamental concerns about what is appearing to be happening behind the scenes. It's more like mina tata wena, mina niga wena this.
Calling it a government of national unity or a grand coalition or whatever, it's semantics. Most likely the voters have decided one party should not be governing alone anymore. And now South Africa needs to tread through these waters, and we have no idea now. What we hope that the government of national unity or the Grand Coalition focuses on is quite simply that Africa desperately needs economic growth. And the way to get that going is with four things that we hope that they would focus on. The first is that when you flip a switch, the lights actually come on and they stay on, that this can be sustainable. Two is that when you open a tap, the water that comes out of that is drinkable.
Njengoba siqhubeka nokwenyuka isibalo sabantu abatholakala negciwane elithathelanayo i-mpox, umkhandlu obhekele ukusebenza kwemncele uthi uyaqinisekisa ukuhlola ivakashi ukuze kugwemeke ukubhebhetheka kwalesi sifo. Kusenjalo babalelwe 16 abantu asebehlolwe batholakala nalesi sifo, kwathiwa yedwa kubona washona.
It's largely looking at strengthening the responses that we put in place in the ports of entry. I suppose you already know that one of our responsibilities is to prevent the importation of diseases or any events of international concern in the ports of entry. In this case, we have strengthened our vigilance in terms of the screening that we're doing there, so that using the thermal scanners that we have in the ports of entry to isolate those people with elevated temperatures so that we can observe them, and if need be, they can be transferred to the nearest health facilities.
Ababhikishi baseKenya batheleke engxenyeni eyithile zephalamende kulandela ukuthi le ndlu iphasise umthetho wezemali osususe omkhulu umsindo kuleya ndawo. Kusolakala ukuthi abantu abayedlanzana bashonile kulandela ukusuka kwesidumo nesikhathi kunemibhikisho yentela eshiya abantu abangaphezu kwamashumi amahlanu belimele.
Kusuke uthuli lwezichwe enhlokodolobha yaseKenya eNairobi ngesikhathi ababhikishi behlasela iphalamende likazwelonke. Ababhikishi baphikisana nokwenyuka kwentela okuhlongozwayo ogqugquzelwa uhulumeni kamengameli uWilliam Ruto. Izinguquko zentela eziqukethwe kulomthethosivivinywa ziwumzamo wakamuva wokudlondlobalisa imali engenayo nokunciphisa ukuboleka kwezwe laseKenya.
The public have recommended through public participation their feelings, their ideas, their suggestions, and because the people's representatives have listened to the people through public participation, they have adjusted the proposals from the executive.
Yize kunjalo kepha ababhikishi bathi ukwenyuka kwentela kuzolimaza amandla aseMpumalanga Afrika futhi kukhuphule izindleko zokuphila kwabantu baseKenya abakuthola kunzima ukuziphilisa.
What you are seeing here, the residents of Mombasa County have decided that Ruto must go.
We are here as the youth and the people to commune and reject the finance bill. Our lives are tough. People are struggling. People don't have places to stay. People don't have meals to eat.
Bahlanu abantu abaphangalele kulezidubedube kanti umengameli waseKenya osekhiphe isexwayiso esishubile kubabhikishi abathungile ngomlilo ingxenye yephalamende.
Ize iy'kole zahlabe ikhefu laphakathi nonyaka. Abanye abazali babafundi eKapa esifundazweni iWestern Cape sebaqalile ukuzama ukutholela iy'ngane zabo iy'khala zokufunda zangonyaka ozayo. Umnyango wezemfundo kulesa sifundazwe uthi sewuqalile ukuqinisekisa iy'khala zey'celo ey'phumelele kwa-grade 1 kanye no-grade 8. Nokho kunabazali abakhala ngobunzima bokubhalisa online.
Akitikiti umama uqhamuka South B eKhayelitsha ukhathazekile ngokuthi ingabe indodana yakhe izosithola yini isikhala endaweni esondele uma kuza uMasingana ngonyaka ozayo. Izicelo azifake ngohlelo lwa online ezikolweni ezintathu sezichithiwe.
Kunzima into bangabe abantwana bethu babafuma nezikolo kwangexesha. Iwari yam ke ngoyento bangaba xa siapply ngoJanuary izawube kanti izikolo ziyabathatha nabantwana bethu.
Izinhlangano zezemfundo zithi kufanele kubhekelelwe wonke umuntu.
They're not youngsters who are raising the children, it's us, the elders, grandmothers who are raising the children. So first of all, she doesn't even have, she's not even familiar with the online, what is the definition of online, what is she going to do and all of that. And then she has to go to Sululo to get assistance and you have to pay.
I-Equal Education Law Center ithi lolu hlelo kumele lukwazi ukwamukela abafundi abazifikela qathatha ezikhungweni luphindele ngeze isikhathi sokuthi abazali bahambele lezi zikhungo.
Lusephansi uhwebo lwerandi emakethe emini nje. Libiza u-R18.32 edoleni lasemelika libe u-R23.21 kupondo kanti lingu-R19.59 kuyure. Ipula laseBotswana lona libiza R1.34. Isephezulu inkomba yezabelo eJohannesburg Stock Exchange. Igolide libiza $2,314 i-ounce, i-platinum yona ibiza $992 i-ounce, bese kuthi uwoyela ongahluziwe wona ubiza $84.58 umphongolo. izakhamuzi zakwaZulu-Natal inembono engafani maqondana nesimemezelo esilokhu sibhekwe ngabomvu sikamengameli wezwe uCyril Ramaphosa njengoba kulindelwe ukuthi amemezele maduzane ikhabhinethi lakhe elisha. Akukabikho ukuvumelana okuphelele kumaqembu ayingxenye yohulumeni wobumbano nokuyikho sekubambezela ukumenyezelwa kongqongqoshe abasha ephalamende. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu ungathinyaka. Siyabuya. Ziyaguqa ebesikuphathele zona emini nje nasebusuku siyabuya ngolika magebu sakhe yosokhela uyena ozobe ekufunda le ndaba phela thina singonqa phambili ekwethuleni kweindaba la e-SABC sale kahle.